no shiriza nigikije twe twitavye ku izina rya leta mvyereta nkozi kuza kuraba ishikirizwa giki kibanza cyahozemwo ibikorwa by'amashure byari bijanye n'ibihe byahetse urokore ivyo bikorwa bitakiri ngaha twe twifuza yuko cyadushikirizwa iki kibanza turumvise uko hariho aba barashizemwo hoba hari habari nabo bahafise ko intuzeye bafise ko baraharonka impapuro harabashizemwo rusengero hari na diyosezi ivuze yuko nayo nyene yuba yari yararonse yaraharonkejwe ibyo byose murumva yuko ni ibintu baronse bashobora kuba bafite n'impapuro twebwe tuba tuti turo dushikirijwe iritongo abona bazuza batwiture kuko icyo baherewe iritongo kiteza kuba canditse kirazwi hama kandi intumbero ya leta cyangwa ya mareta y'icyo gihe hari nubwo twashobora gusanga itakiri iyo ntumbero ya leta nkozimvye y'uno munsi birashobora gushika tugasanga yuko intumbero bari bafite icyo gihe tikijanye n'ibihe tugezemwo nta kibazo rero twebwe abantu baba bafite icyo bahavuga ko ngaha karibu batwiture twe tuzoraba intumbero ya leta tubaze n'amategeko icyo avuga abatunganirizwa bazotunganirizwa kubera umwaka w'ishuri rero utangure harimo amashuri ibisi ibintu umuntu yaca avuga ngo ubonye ngo arafashe ingingo uyu munsi nyene ni ibintu tuzaza gukora mu bwitonzi kugira ngo ntihagire ibintu bitaza kononekara ubwo byononera abavyeyi byononera n'abo bana bitaza gukorwa ku neza y'abenegihugu bose icyo twongeye ko nuko nkuko mubyumvise yego turashikirijwe nka leta iritongo umugore turumvise yuko uburinganire bwayo twabwumvise ko hegitari zitanu umugore twumvise yuko hashobora kuba harimo abinjiye indani muri izo hegitari zitanu tabwire uno munsi twogenda tuwapimye abahinga nicyo bajejwe amapura twayabonye bazoheza bayazane bayakorere ko hama barabe ko abo bantu binjiye indani cyangwa batinjiye indani hazocakora amategeko nta kindi